tubere twanje mu rumenga nduto ndaraba ko shaka kubombesha mbega nta muzu mu ndangira zinuze
ari muzu zo kubombesha amabere nizo kubombesha ibisusu byose birahari
ibyo byo bigamera nk'ivyo vyawo ibyo bisusu vyawo sise akumbe
biramera nk'uko nyene kasho bari muzu kabegwa yego
kanafite ibisusu nk'ivyo vyawo nk'uko je raba nk'uko
ko ni mama yabitumye kubera bivanye n'ingorane naciyemo acha mpimashini harambwira ati nyene nizo kugaburira izo gutunga ntuzondondere basi cha ntangura kurondera ubuzima ko nyene buke buke hamwe nararantariya handi nkarandiye ko nyene kandi muhira baraye bariye bituma bimpe ngufu zo kurondera ubuzima nanje
yego kudakiza kiretse wo kuroga sisi
ego nara ntacho ntaraja muno mukasida naragi
nawo sisi na uri shins sisi vraiment nawo buzima bwa buzima nawo nubwa sisi duaka
kwirinda ibintu byinshi byagasuzuguro canke iki kuko umugabo utari kurakora aza guhuzanirira se utari ko wiriwe muhiru utari kurinjiza usanga ariko arakubwira amajambo menshi nawe ariko iyo bishyise ukagenda kurondera ukabura n'umugabo agataka kubwira ati nabuze urashaka kumutara kwera ubuso umenyereye basi ibintu by'ubuzima mu kungene babimeze
n'iryo rikaba ijambo ry'umunsi tumpasi hai yumus kudahe kuchi kuchi hoktahe kabisa ivana ndabona menga po bakunzi wa Hitop TV allo yes bakunzi wa Hitop TV ndabaramukije mumeze neza ntitwigira tunanirwa kiretse twigirishije nambaye neza cyane ndaberewe urona kurambaye impuzu zitamenyerewe ngaha ariko ko biri kose ndazi neza ko munkunda cyane nje gutemberera CYCY STYLISH gushobora kuyaga vishi bitandukanye uyu munsi navuye muri ramvuga ati reka ndondere bamwe mu bigeme canke rumwe mu gwaruka ruko ruiteze imbere babicishije mu rudandazwa rw'impuzu mubige bakuba bacuruza impunzu mbega binyiza amahera gute mbega bigende gute kugira abashye kwiteza imbere iki ni kiganiro gishasha mwe gutanguza murabona aho twe tuzo turasanga abantu kuri terrain aho basanzwe bakorera ivyabo na cyane cyane abantu bikorera utwabo mbega biteza imbere gute ni muri antumbero nyine icuwe mu kuri w'igihugu yamamagarira ugwaruka kuvavanura n'ubukene mu gukura amaboko mu mpunzu bagakora hagijamana n'ijyanwa mu birindi kandi ngo udakoze ntakage kandi ngo ntahubye katamugoye kandi ngo nta wishwa n'akazi ngo nta wishwa nta wishwa n'akazi ahubwo benshi bicwa n'ubunebwe bakicwa n'ubukene rero dukora amaboko mu muzu dukore CYCY STYLISH urabona ingene ashuye kunyambika niwe naje kurondera ashuye kunyongera izindi muzu niwe rero naje rero kurondera kugira ibintu bigende fresh mwana niyo naje mumbura gute eh haha nitwigera tunanirwa ndi kwa CYCY STYLISH ni hondire mu kibanza ngiye tuvugane nabo majambo cyangwa atatu tumubaze mbega byagenze gute kugira ashobora gushika kuri umutahe w'ibintu byose behind the camera if bali kabisa yes bakunzi ba Hitop TV namaze gushika rero kwa CCSC ni kumenga impuzu zanje kira kugora CC gute
nsa
umeze neza
yego
raberewe cyane
rakoze
ne kumenga gusaba soni gasi
niko ni mere ndakunda guseka
sisi allo umeze neza gasisi nuse nje gutemberera nitwa Landrypromoter abashi bakunze kuntagira umutananirwa umuganga niho zi neza gusanzwe kunze
sanze ndakunze
cyangwa iwanyu bibi
oya ndakunze cyane ndabona aberewe cyane
tubere twanje mu rumenga nduto ndaraba ko shaka kubombesha mbega nta muzu mu ndangira zinuze
ari muzu zo kubombesha amabere nizo kubombesha ibisusu byose birahari
ibyo byo bigamera nk'ivyo vyawo ibyo bisusu vyawo sise akumbe
biramera nk'uko nyene kasho bari muzu kabegwa yego
kanafite ibisusu nk'ivyo vyawo nk'uko je raba nk'uko sisi umeze neza rero
yego ndashema
reka tuvugane je ivyo twivyanzanye rero ngaha sisi aho bona jewe ndumwe mu gwaruka gwiteza imbere no shugure kandi ari guye kwanze eh ntana merci
none ah merci
bazana ikiye eh sisi je numusi naje gutemberera ni muri yangi ngo yuko nifuza yo kugwaruka gose ruja ku kazi ruvavana n'ubukene rukuramo ku mpuzu rugakora rero hasha umwe mu bakobwa bambwira ati hari umwigeme yitwa CYCY Stylish ahantu ikibazo cyo yitwa CYCY Stylish ariko yitwa CYCY uge no mutembere n'umwigeme mwiza cyane afite ibisusu ameze neza sa neza ibana bamwe kuri kuvuga ngo abarundi kazi bacu bagaze neza vima na ntakabikiyo ariko rero n'umwe mu bigeme biteze imbere babicishije mu budandaji Landry Promoter uramushikira umutura mukiriza niba mvuje we na je ngaha CYCY akora iki
CYCY ni mudandaza asanzwe yambika abantu nimpuzu z'amamakiyaje byose ndabambika yaba no mu buzima busanzwe byose ndabambika
none CYCY aho na minsi atana 10 mpaye
nashimye nakubikubwiye
ego CYCY watanguye gucuruza ryari
natanguye gucuruza muri 2015
ego bigenze gute utugira ku muri gatoya mama wakuguruza atelier
oya je natangwa gutangura gushona 2015 ntangura ku mutayeri ndashona nzanda dandaza n'utundu duke duke ndajya mu masakoshi ndavamo njya mu bitenge ndavamo bas
CYCY kugira utangure gushona vyagenze gute mama wawe yakubwiye gute mama wawe yaguteye inguvu zo kuja gutangura gukora mbega hoyo baravyeyi batumye utangura kwiteza imbere biciye mu rudandazwa canki
ego ni mama yabitumye kubera bivanye n'ingorane nene naciyemo acha imashini harambwira ati nyene nizo kugaburira izo gutunga ntuzondondere basi cha ntangura kurondera ubuzima ko nyene buke buke hamwe nararantariya handi nkarandiye ko nyene kandi muhira baraye bariye bituma bimpe ingufu zo kurondera ubuzima nanje
ego CYCY uri umukobwa mwiza mwiza cyane vraiment ndabivuga uri mwiza cyane kuko utagiye kuba nk'abandi bakobwa utangura kwigusiga inzara gutera makeup kugira utubuntu nyine nkaje ngaha arona ku allo CYCY niki kintu cyatumye wumva ko utangura gukora izo zwafiri rero utagiye kuba nk'abandi tubona akazi kabo gusiga inzara mu gihe tuzi neza ko mu muryango atacu mwari mubutsa
boy urumva ivyo oh bivana n'umuntu ivyumviro vyiwe ego je sindagira kugo gwego go kusiga inzara canke basi gusa neza nkikana abandi bakobwa kubera hari ivyo nkigishaka kugiraho sindabigiraho ndacarondera nanje ndacarondera mu bandi
ego CYCY Stylish kuva utanguye kudandaza umaze kuronka iki
navuga ntacyo ndashika kuko ndacarondera
yego okay amashakoshi gushona vyaduhaye iki
amashakoshi no gushona vyampaye kudandaza ndadandaza vyampaye novuga ni hiduka ariko ndacari muto ndacarondera
haya singwi muhinga baramuzi cyane ngo yahotse mbere yikora mu ngo ari nimba na kaswida uduha kapera gatoya
ego
ndagudakiza kiretse ukuroga CYCY
ego narai ntacyo ntaraja muno mu kasida naragi
nawo CYCY nawo uri shinse CYCY vraiment nawo buzima bwa buzima nawo ni bwa CYCY do akapira kaswida gato
bujya ndacazibuka
eh gato ya gusa nyine
hari kaswida iraha yo ya mariage bugeni twarimbanye na Ali ibn Daud be bugangweke
bwo nkarimbanye na Isaac
Isaac nizindi taririmbanye n'umunezero 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 wabakundanye ibyo
abuba mashallah
niyo nibuka
mbega wakorera hehe mu ntara
Muyinga Centre.
Muyinga Centre. Umva ngai muyinga barakuze handi ko nkurana icama mare cimuyinga.
Oye sindabi cama mare. Gusa baranzi.
Kabisa. Yego. Eh abanya muyinga ndabaramukije.
Yego. Nabambise cyane batambonye ntabashone impuzu nzizigezweho batamba.
Eh. Abanya muyinga ndabaramukije aho muri hose ndababwira ati ebana ndabakunda cyane. Abo bona dramati murafise cama mare ubu. Dramati ni umunya muyinga batabizi. Rero ndabaramukije mwese abanya muyinga. Ndi kumwe n'icama mare cyanyu CYCY CYCY mugisagara havuye abicama mare afse iduka itwa CYCY CYCY Stylish ubonetse ko afise ibintu bizimvye gusa ibisigura ko yamasha koshi na zamunzu yabashonera byavuye bumuhi ibintu bimeze neza CYCY numva ngo urafise nikibanza mu Kamenge
ego ego
ndandaza umutahi wavuye here
sinzi yo havuye ego
no kwisuguganya donc kwiteza imbere nyene ku investisa gusha muduhera uko nuko nuko
eh nguma ndondeza hirya no hino nyene nkare bukungene no bahoto
ego sisi ucuruza ibintu bizimvye kuri ki wahisemmo runo rudandazwa gwa bino bintu bizimvye
ya umisoko ndandaza impuzu ariko nizizimbuse zirahari be novuga zirazimbuse hariya ariko ndabona hariya abitekorera basi atireka mfate nkorere no mubindi hariya mbuze ngaha ndonke
umva sisi rera afise bidandaza afise bibanza bibiri
ego
wow ora gara kasha sisi bwa ndumeze nkuko boss lady
apa
ivuko boss lady ivuze tere kumita boss lady none ajya sisakorera he
nkorera ngaha kuri akuba keneye ibintu byo gukotesha by'amamariage ego
Mbega mbega utaranyishura hajya ukura abisilamu gusa nana.
Bose ndabambika. Ego zirahari. Aba katolika bakunda impuzu zera gusa. Ariko abisilamu izi zose ni za mizerma. Ya. Byose birahari.
Kabisa. Tumpasi hai. Yumuskudahe. Kuchi kuchi hoktahe. Kabisa Ivana ndabona menga. Ndi kubona si style si sukurira he rero ibanza byawe byose biri je wundi niyemeje kuzanda gushorera everyday ucururiza ibanza byawe byose biri he reka umuka mwiza nkawo yifoto ku support uwe nti wavuze ngo reka ngende wipange mu barabara ugende wiparike nti wavuze ngo ariko wavuze ati jereka ngende nkure business
kubasanzwe bamenyereye basi n'abatamenyereye sanzwe nkorera mu Kamenge ngaha mu isoko yo mu Kamenge ni mekono uko nazibuka neza ya ama kubisanze kubi indimo navyo nyene byo kwambika abageni n'abafie d'honneur n'abantu bose ninga kuri Tokyo kwa Venera etage ya kabiri ya mu etage ya kabiri be sinibuka neza nayo nyene ariko kubandondera bona shobora ku telefona ku nemoho yanje WhatsApp ni 69 392 399
biramwo subiramwo washinziwe
69 398 399
wifuza yuko mukorana business gusa ariko atari nyene ibindi bintu ni business gusa wifuza kumuha commande mwandikira akuzanire byawe muhira canke hehe cakubira akorera ugeshoke akora ngaha muri Tokyo neza aho bantu boy ucururiza ma fashion yayo akora ngaha neza kwa Venera neza mucamwa bona hefo yo kwa Sioni ni acururiza nyene ni kibanza kimeze neza no kimeze fresh nanje ni onaje ugeshoke kire tuno twinshi ni si stylish ni fresh afs ama fashion meza ushaka kwambara nk'abahindi kazi ushaka kwambara nk'umuhindi ushaka yuko ushaka kwambara ikoti ushaka kwambara byose tutwa twifise ushaka amashugwe meza ushaka utuntu twiza twitwa gufata mu maboko ushaka utuntu nyene jembo rumenga ari fresh buta ibintu byose ushaka rumenga birahari kwasisi Sisi kufuruguta muduki nono. Ugiru nyele kikiga sisi. Aritunu dusha wazanyi. Na imbu nyumenga ulikura nyene.
Ya, na ikunda panga.
Sisi, noni. Mubyo nifuje ko tuyaga cyane. Buya na se kumva ukungene witeze imbere urumwana w'umukobwa mu gihe benshi bazi ko umukobwa ari ukurongorwa gusa akaca ku mugabo akagira ibiki n'ibiki ese arafite umukunzi
Sisi, no comment.
Ariko arahari mu nyine. Kuraza wicaye basi
kwafite. Oya, just ndara nicaye nuko nta uhari no vuga yo ndaza yica nica. Na nuhari.
Okay, sisi. Nike kintu hanura abandi bigeme. Bareza amaboko akazi kabo rukorera amaboko no kwisiga no gusiga inzara.
Je ikintu no hanura abakobwa bagenzi banje nuko bose bakura amaboko mu mpuzu bakaza tugakora tukabondera ubuzima kwa biduha advantage kuko niyo bishyise ukagenda ukarongorwa umugabo abona yuko wifitiye akazi kiwawe hari ibintu usanga mu rugo basi wirinda ibintu byinshi byagasuzuguro canke iki kuko umugabo iyo utari kurakora aza guhuzanirira se utari ko wiriwe muhiru utari kurinjiza usanga ariko arakubwira amajambo menshi nawe ariko iyo bishyise ukagenda kurondera ukabura n'umugabo agataka kubwira ati nabuze urashaka kumutara kwera ubuso umenyereye basi ibintu by'ubuzi mu kungene babimeze
n'iryo rikaba ijambo ry'umunsi sibwo ndura cyubwenge wachinzi kira cyubwenge kandi kicana kira cyubwenge ara mabanki y'ugwaruka leta yazanye gukorohereza ugwaruka uratanga projet bagaheza bakaguha amafaranga akora umugambi wawe rero nibaze neze kugira ukomeza umugambi wawe kusha kugira ayo mabanki agaheza akagufasha nabandi bantu babishoboye bifuza kukongereza umutahe hanye mbugi ndoto zawe neze kuguma nga
indoto zanje fisi ndoto yuko ntoguma nga kuko nifuza yuko ndenga ngaha nkagira kuvyo nifuza nanje umutima wanje ukeneye
hajya si serikali acuruza kugira ashike kuki ko nziko abiyari byo bintu byanyuma mu mpuzu
sisi areka arakora kugira kubera ikintu cya mbere nkeneye kugura inzu nkeneye kugura imodoka izirande plaza nkeneye gutera imbere gusumba hondi kugira nanje niyungunganye mu bintu bitandukanye
atamugabo ataki
oya umugabo ara
kugurira inzu yiwa
oya ye umugabo araza ariko araza mu nyuma ntacyo kubera oya nubaje nugenda ariko gusa hari ibintu banzuka reba umugabo arakenegwa wanka byakunda arakenegwa ariko mu mwanya ndacharindiriye gatonya
sisi mukurangiza abakwa dukurikirana bavuga ngo siyavumbwe n'umuvumbuzi n'umutananirwa ushobora ko urunkurikirana utari bwambone ntibaze neza ko nini niteka kubona agenda nakukoresha ikiganiro ko jewe urabitsi abanyamuhinga rero mubahwe singar no
urazimvye ndabizi
abanyamuhinga rero mubahwe ndi kwa CYCY STYLISH abanyamuhinga bwe muzaza kumushorera ivuga ko muzaza kumushora muri benshi abanyamuhinga barabaza kugushorera nga
ego bama bambaza kandi baraza ego
nabaye bakiri aba batatu baramutsa kano kanya ubabwiye nakajambo kamwe abantu banje
abantu biwanje ndaramutsa umudama arahita mama Lulu kuko yamashorera cyane ikintu cyose nzanye ategeza kunshorera
wewe mama Lulu si sara kusi mama Lulu mama Lulu ubaho nitwa LANDRYPROMOTER umutaranirwa ndakora boss lady masa boss lady sasa namba yangu iko pa kukipindi mama Lulu fukura nipigia simu
ya nundi twa Sara n'umugenzi wanje turagenda ariko nawe mubanteze imbere arimo
nundi kuko tutomutera amashugwe Sara ubahwe Sara Sara ubahwe cyane ubahwe aho rwose ubahwe cyane cyane gose ubona mama Lulu mubahwe Sara ubahwe cyane
Sabrina bo
Sabrina aseye mabuja ubahwe cyane mabuja
ni benshi cyane
abo bantu nyine urumva bazi ko abakiriya babonye uvuga ati eba ni foko mugusha murabaye ivya mama mama Salha mama Lulu mama na Sabrina
inde orsela bose
ibuka nabandi bazane bo mabyumve
ni benshi bamina bafarha
bose bandi bivuga ko twishimiye
n'abantu banshorera cyane ndinze nzana ikintu nibo bambere batangura kuza kunshorera
Mrs urakoze cyane
nama muragize neza
ego okay ndagusisi ndagushimire cyane
ego murakoze
cyundi igiriye nibaze neza kibindi kandi wakoze kuniza impunzu
nawe wakoze cyane kuza kuntera ko gateka ko kunshorera
kabisa muyamuhinga ayese bakunzi ba Hit Top TV mumeze gute berekerero nagamba ndababwiye nabamenshi neza abantu baravyo kino kigano kigitangura zino mpuzu nazikwenganye ni kwa CYCY STYLISH ariko nishimiye gukora ndazambaye kugira mubone ivyakora neza na neza nyagira abantu bava amazi ngaho mwandika ibintu bitabaho LANDRYPROMOTER yasaze no ahubwo ndi mu kazi ka meme nashize guteza imbere umwene wacu umushika wacu kugira ibintu bigende neza cyane gose kugira abantu n'urundi gwaruka ejo sinzoza ndi kwa CYCY nzogenda ku bandi bantu bakora utundi tuntu dutandukanye kugira twerekane neza yuko abajene bacu ngai bacu mu Burundi hari abajene bakora batereza amaboko nico kintu nyamu kuru nashimye ko novugana na sisi nga sisi banya nyambura babone neza yuko rindira jemeze muboze mubibone neza mugomba gukurikirana bamwe bazango ni sister du sister Amina ni mama Lulu aravyibusha canka rwunze
aragirira
niki arayambara iki je wona wongeranya nande muri banya bakiri bavuze mama Lulu ndi mama Lulu Mama Lulu tu turanganya matai
muranganya
itai Throw camera hose and give us no coming around your guru. So come out. No, what to die?
Yeah,
you need to be dying. No, when you tooth. Throw camera hose, don't worry. Hey, come on, Zakoni Kizasha. I'm a Tara West and Zemo Changorish, and we prefer Dubai. Nuna menye ne uku eh ba saba kira ba nkubite systeme miss just muhungu mamaru ndanje ngoma ndi muhungu sis ndi muhungu rero ko umagara isuku none mayoza ko umugabo nka jewe Agini baragowe nabone bashe
baragowe kwere ndabibona
nabo baragowe mbwa uri kukazi we urumwa ibintu bya entrepreneur uravyumva cyane bani kabisa ube ndabaye Landrypromoter muzi rero bakunzi ba Hitop TV reka ndabashimire cyane gose byimva mu mutima ejo nzoba turi ngaha kwa CYCY Stylish tuzoba turi ahandi ku bandi bantu bakora utwabo bibeshejeho mu kungabirano yabo cyane ku byo basanzwe bacuruza kwe duce gufasha cyane twese dutere imbere dutezanye n'imbere kameme ko ama TV yacu nta kindi kinaje kumara atari kugira dushobora nayo kudupushinga na twese andazi ko na CYCY yacabwira mugenzi yavuga ati bana Landrypromoter arangendeye azifashe muzanzwe ndakubita umuvumburo nka nyine cyubahiro rafa passing na kusimo vumbura abantu bara nitwigera turanirwa kirezo twigirishije ndabakunda cyane gose abantu bose bakoze ibishoko byo bintu bikunde ndabakunda ndataije Alvin Gucci aka Dalek ndabakunda cyane sis bye numerekeza none geza none ngaho hiyo none behind the camera if bali bado fashogema sana washikira meze neza